Street.
The Boating Man. Hey, mi uni togolo chir kanye mar meno bech pule chiro. Steve Governor. Oh, Erunditi. Chagito mina chieng, ekora gwele nduman. Iundu makameri, ekora gwele nduman. Ani juogo lokadoli, kelo na wende pile. Ani juogo lokadoli. Kendo na wele pile, anise choro mona. Alos ginyare maro, anise choro monaga. Alos ginyaro gamba, anadundo baby. Alon alose matin, anadundo baby. Kisuru alose matin, aniparo chandanga. Ango matimo jaber, aniparo chanda. Ango matimo lady, aniparo chandaga. Ango matimo lady, anadundo weche thon. Kuna machandiga, anadundo weche thon. Kiwaj machandi, doja tumo eri. Tupoki fanya umano, aja tumo geniga. Tupoki fanya umano, baby samikun. Ichi uju chende magwengwa, adundo samikun. Ichi uju chende magwengwa, manotamo kwara nyombo. Makwaro tome sumba, manotamo kwara nyombo. Makwaro tome sumba, manotamo dawadakbe. Madano toka por, manotamo dawadak. Madano toka por. Lady of course nyagang, mungao. Alfonso Bonji, Talimia, Diana mtoto wa boy. Opal Club Okunda. I do know my lover, King and Ieri. I do know my lover, King and Ieri. The Medin Yaramaro, King and Ageniga. The Medin Yaramaro, King and Ageni. The Medin Yadongo, King and Ageni. Ani baby Toto. You want to give me Duaro, Ani baby Toto. Kiwaji gimi dwaro, ani baby nyari ber. Kiwaji gimi dwaro, aki dwaro the beach. Nitemi wacha wacha, ikidwaga the beach. Nitemi wacha wacha, ani feri loka. Nitemi wacha wacha, aki dwaro twango tenge. Wacha wacha, ikidwaro twango tenge. The baby wacha wacha, ani sutoro mi. Adoni lezo jaber, anisi toro mi. Angyoni dera, ibebi samikun. Ijuju chende magwengwa, adundo samikun. Ijuju chende magwengwa, manotamo kwara nyombo. Makwaro tome sumba, manotamo kwara nyombo. Makwaro tome sumba, manotamo danatedo. Madano toka por, manotamo danatedo. Madamo toka por Mike Marangi Decha Pakasi Divo Ginga the Governor Dalimia Barak Chacha Miguri Anton Wakari Musna Nyara Mugi Yendi nyeni nyiwage Dodo alo zugodo Ingeni nyiwage Dodo alo zugodo Analo skinyaru maro Semeji mama, analos ginya nyodongo. Semeji mama, anikaro nyare gamba. Kiburi mama na, anikaro nyare gamba. Kiburi mama na, imene oda. Kiburi baba na, imene oda ne. Kiburi baba na, ginya nyodonga. Mayuro weje nani, manya nyodonga. Mayuro wejena, anikaro ritode. Yatini moraga, anikaro ritode. Yatini moraga, nijo sembe no sieko. Kidwa gisemi, nijo sembe no sieko. Akara gisemi, nijo sembe no sieko. Kidwa gisemi, keni baby samikun. Ichi uju chende magwengwa, adundo samikun. Chile wagwe, manotamu kwara nyombo. Makwaro tome sumba, manotamu kwara nyombo. Makwaro tome sumba, manotamu danatedo. Maja no toka por Mano tamo dana ted Maja no toka por Mesukura fuja suba Salimia DJ Vic Kulu Kulin Ramugi TV Uma surambaya Musna bento swago kacheli papa rap Afrika Sivi penyaga Angoma rajima Sivi penyaga Angoma rajima Osie posie ma Achanda dundo nango Osie posie maga Achanda dundo nango Ilite wunya uma Kisie maga imako Ilite wunya uma Kisie maga ajabe Amilo nyajondiwa Kisie maga ajabe Frank macho ine Kisie maga ajabe Asaro kanyambo Kisie maga ajabe Azaro kanyambo Kisie maga nyako deniso chengo penji Nyako rodhiane Silimo penji Nyara wendo dala Wilizo penji Nyako rapicha ni Peno papo penji E injinia Yatomo kwa yowena Ayiwa daga daga Yatomo kwa yowena Ayiwa daga daga Anirembo wena Ayina kozo niga Nibebi samikun Ichujo chende magwengwa Adundo samikun Ichujo chende magwengwa Manotamo kwa ranyombo Makwaroto misumba Manotamo kwa ranyombo Makwaroto misumba Manotamo danated Madano toka poru Manotamo dawated Madano toka poru Vincent Osies
Iri leo demba
Chaera wikoro Akwa imamana Nadunda wikoro Akwa yomamana Niri todi Iye idaga daga Niri todiga Mondo wadagi ikwe Ani baby nyiro duro Magombo utegi Anadundo nyiringe Magombo utegi Kenda dundo mono duro Madwaro manachwogi Anadundo mono duro Madwaro manachwogi Yekiri todi Toku moregi Nikiri todiga Toku moregi Sami pido yogi Tukendo rachinegi Anadundo samikun Ichuju chende magwengwa Adundo samikun Ichuju chende magwengwa Anotamo kwara nyombo Makwaroto misumba Manotamo kwara nyombo Makwaroto misumba Manotamo dawatedo Madawoto kapur Manotamo dawatedo Madawoto kapur Mende Mende
Chumbi retenja kobala
Musna Ruth nyajimu kuku kienyeji Unenyangi muna deku
Tunyegi machi uja chin mama Chunyege machi oja chien
Ya oda chien mwalimu
Chunyege machi oja chien Toto Chunyege machi oja chien
Marario daktari
Joseme maketo era wa mama Joseme maketo era
Maradeka fama
Wachawi maketo gadak mama Wachawi maketo gadak
Wakoni kaka jogirita
Kibiro gisoto umgitoto Kibiro gisoto umge
Walimu kani ndo delinsa nikamage
Jirani bite mongeo gamama Majirani bite mongeo
Daktari kani ndo delinsa ni next
Tonyiri miwoto godo mama Nyiri gibite mongeo
Japuru kani ndo deto siema wanga
Osepe mawoto gago mama Osepe mangi opele
Okona nika onge chugo
Mafaz mabudo yaga mama Jojoge maketo era
Wadua puro ka onge mela
Ninyiri mamielo jatung mama Tonyiri maketo era
Temagi kede ni dig dig
Ochode machando jatung mama Jijoge maketo era
Muso mwanda dig dig
Asiko kale mopele mama Asiko kala mopele
Nikola Sotino Jovi
Olemo mopono pele Mama Olemo mopono pele
Muso tisa nyalege ga Melvin
Olemo mipono pele Put mi sabibu Nigine mwadwaro mama
Nyawad nyaga sol wood mina filo
Olemo mipono pele Put mi sabibu Eleme mwadwaro mama
DJ Puse chur nyaka tienu
Maheri na weikoro mama Nyawada malando pele
Gen kwach musna nansi nyakisumu semeji
Maheri na weikoro mama Kikibere kichi ujechi